Namhlanje yi-International Women's Day, ilanga eliqakatheke kakhulu yithi thina omama. Ngethemba la kubaba lalo liqakatheke kakhulu. Ngoba ilanga leli ngilokutshengisela ukubana thina omama ziningi iindubo esesihambe phakathi kwazo ngokuzama nje ukubana siziphilise njalo sikhanye singabantu. Nxa ngikhangela itimu yalonyaka ikhuluma ngezomnotho ukubana ezomnotho nxa singaba lazo ziyenelisa ukubana siguqule impilo zethu. Ngiyethemba ukubana uhulumende ngasoze agcine nje ngamazwi wona lawo ukuthi kumele siguqule isimo sethu ngomnotho, kodwa kube le action, ngoba yikho okungasenza thina omama sibe ngomama sibili kuzo, ngoba umnotho bakithi umnotho yiwoqakathekileyo. Ngiyabonga. Ngimboni lapha.